make sure you keep it tight to her. Bring the camera. Bring. The stopwatch is at 00. Doing a time trial of 3K. So.
Sasa wewe ni ngoje tu hapo hivi alafu ndio usini. Hapa. Wewe utafinyia hapo. Nikishapita tu hapo unafi. Simama hiyo side nyingine.
Kinyamwisho.